Sani bonani molweni abusheng tumelang senbingirela futhi sanamukela ku channel yethu izinto ziyenzeka. Siyethemba ukuthi nonke nikahle. Niphile nje. Siyabonga kuwo wonke umuntu ocinzele subscribe. Siyacela ukuthi namu ocinezele ucinezele kuze bokuqala kuthola indaba ezinje mangabe siyiposta noma ama video. Siyabonga. Namuhla sizokhuluma ngodaba abaningi abantu akade belokhu bephikisana ngalo bezibuza beziphendula futhi okuwukuthi uthi 3 second okanye prophet 3 second ufunani indabeni zamaskandi okanye ungena ngani. Ningathi beyibuza khona lokho ke beyiphendula nje kuye kwenzeka futhi kwabe ukuthi ngoSeptember ungize umchunu okanye ngilungise kahle umjaheni empeleni uke wakhipha ivideo promo lapho khona ayikhuluma ngalo WLO 3 second akaphume indabeni zamaskandi noma indabeni ethi maskandi ehambele eminyangeni bese kwaba ukuthi ke ungize umchunu naye futhi uyamseka ngoba wafika kuyimizwe umchunu FM bezokhuluma lo WLO wafika umseka wathi kunjalo impela akaphume namhlanje soveza kahle kahle ukuthi kufuna nempeleni 3 second indabeni zamaskandi ukuthi kungani ekhona khona ngani futhi xambukela ngoba abanye uyaxambukela nje ngoba abantu abaningi lapha kule video bayephikisana abanye bevumulana naye futhi unakho nomjaheni kanye nongezwe ethini u3 second vela kaphume endabeni zamaskandi kodwa ke sizoshiya i-link ku-description ngaphansi ukuthi sasithini kwi-video edlule noma kule video lesikhuluma ngayo ngo3 second ngoba izinto zenzeka yayenza i-video malana loloda zithola ku-description ngaphansi ke bese uyayibuka uma ukuthi mhlambe washiyeka uyibona ngayo noma ulwazi ngalolu daba lokulwenzeka bese sizala nako ekutheni empeleni izinto zenzeka zivumelana ukuthi 3 second ukahle ukuthi bekhona endabeni maskandi ngoba empeleni kuhla kwenzela maskandi nakufisela maskandi okuveza lokho inaka kuthenini une festival enyama ye festival amakhulu na wonke okanye enyama festival amakhulu nje endimeni ngamaskandi noma South Africa yonkana okuyi Dr. 3 second international music festival enkulu empeleni ezobikhona kanti futhi ngaphandle kwalokho ke nayo bese wayichazela ukuthi kungani empeleni la lokho wachaza kwi meeting yayo i Dr. 3 second international music festival ukuthi kungani kumaskandi kungani futhi angena kumaskandi lokho wachaza nje konke nansi video yakho soyiveza khona la ukuze uyibone lona ukuthi kungani noma umuzwe wena echazela ukuthi kungani ekhona ndimina maskandi nansi clip
la kumaskandi mina ngisondela ngoba nguthanga umculo kwamaskandi yabo angizange isiphathe isidingo ngisha into bengikwazi ukuyishaya nje mina nesibhakela kuphela kodwa manje inkinga yami bekufika umfana emncane kimi hey ngimbone lo mfana omunye ngiqibele efonini hey lo mfana unesiphiwo ngizange nami ngalokho nginakho ngimsize Nimbole ke manje sekhupha yini mina ngijatshuliswa lokho hayi ngoba khona ngisuke ngubhekile yini yabo ufana na nje nayo le ndoda le yabo uhambe kuthiwa bathi lokho kade ngimtshela umhlobo la mashumi lana akutholi ngishisa yena ngoba esho ngithi umhlobo phuma 1600 njalo ngonyaka sikhokhela bona njalo lama SMS yabo futhi number 2 wona lamaqhaweni angisho ukuthi ena ngithi mina lamaqhaweni mhlawumbe ayangihlupha awangihlupha mina ngibambisene nawo kakhulu ngezinye indlela eziseceleni ngiyakwazi ukuthi iqhawule umhlaba lwe studio lene goli ngoba phela angabekho umuntu ohlala no cash hey dokotela khona ngixabe khona angimfonele mina ngithi nanga umuntu engihlupha yabona kodwa mina ngiyasebenza nawo ngendlela yami ingakho mina sekuyindlela ukuthi ngcono ngibaboostane ngibaboost ngalendlela ngikwazi ukuhlala namanye amadoda phansi ngihlale namanye amanye futhi ukuthi amadoda angisenze lento sibekele inyama ugqokweni sidle nalamadoda Ngoba into angifuni ukuthi ife. Yingakho ngigcine futhi makusho ukuthi khona inkinga angasithe zikhona ngathi ngiyangenelela. Angingeneleli ngoba ngiqambuke, uyabo. Lokho ukungenelela kwami ngathi sekulomsindo. Ngathuna ubayedwa ebona sekufa abantu bakhe. Wathi uyacela ukuthi ayingenelele ngoba ebona amava ami noma mhlawumbe ngithumela phasuka ngithume khona. Yilokho nje bafuthi bengithi mina ngiyacela ukuthi sibambisaneni kulento, lento ingiyithu. Uyabo makhonto engakuphethe kahle. Uyibona ukuthi cha awuhambisani nayo cha uyafona ufonela umhlongo nami uyangithinta 24 hours hey yazi phela sekumenti kanje ngibize futhi mina leli thimba sihlale phansi sicubungule silungise uyabo asikho ngisho nesoka nje isidingo sokuthi mkhaphe lento singazi sibangela umsindo kuphela thina ukuthi thina
Yebo ke nemizwile esichazela yena u-Dr. 3 second ukuthi kungane khona endimeni noma kungani futhi xambukela indaba zamaskandi kodwa ke empeleni uma ubuka kahle la kusho ukuthi uma ukuthi wena uphikisana nokuthi yena ebekhona noma yena xambukela noma yena ngenelele indaba zamaskandi kusho ukuthi uniphikisana nobayedwa uqobo lwakhe phela manje lokho kodwa sidlulini ke la futhi lenza kwananzi ke futhi ngomhla ka 14 December kwimpela sonto lenje elanje eduze esibheke kuyona into ezokwenzeka leyo mpela sonto kuzobe kune Dr. 3 second international music festival konakele kakhulu konakele ngoba lapha nazobe kune stake esinye stake nje emp empeleni ezinemali enkulu ngoba imali yakho namasihlanzo yonke ilinganisela ku 175,000 rand ezobe inikwa abaculi abazofika nabalandeli baningi. Shoot number 1 uzofika ethole u 100,000 rand, number 2 ethole u 50,000 rand, bese kuthi number 3 yena uzothola u 25,000 rand. Shoot masiphelela yonke imali yakho lapho ke 175,000 rand ezophuma iyakubaculi abazofika nabalandeli baningi. Isiteki lesi sibekiwe nje sisodwa, asakuphathi ukuthi abaculi bazobhadala malini ngoba baningi benjeyana nje futhi belethi. Shoot ke usungasho ngaphansi ukuthi cabanga ukuthi wena umkhuculi uzofika nabalandeli baningi emcimbini, futhi yiphi iqembu elizofika nabalandeli baningi empeleni. Ngabe uvola kho ngaphansi ku description noma ku comment section bese usho ukuthi yiphi. Mina ngokwami izinto zenzeka, sicabanga ukuthi empeleni elizofika nabalandeli baningi nanti. Yeah, nawe ungashuvo lakho ku comment section bese thina nawe sidibana ngokuzayo.